anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, si ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma.